hahirwa bafise imana ya Yakobo mumutabazi wabo oh 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 dufise imana ikomeye.